E haeringa motuhake e kua tuwhera o na pukinga toi ki te ao. Kātahi anō ka hoki mai tētahi tauira o toi haukura I te whenua o Itari. I reira ia e whakaatu ana I nā mahinga toi ki tētahi tino whakaaturanga toi o te ao.
Nei rā ngā taonga I kawea e Tawera Tahuri ki te atāmira o te ao.
Probably the highlight of my year. In my career, I was invited to Spain, to Turkey, Fiji.
Ko ia te Māori tuatahi ki te whai wāhi atu ki te whakaaturanga toi o Florence Biennale I Itari.
People were a bit blown away by it, to be quite honest. It was awesome to sit there and people come around the corner and go, whoa!
Neki atu I te kautau a Tawera e ako e whakanikoniko ana I ona pukenga toi kia tūhonotia ngā tohu Pākehā me ngā tohu Māori.
The opportunity to not only represent as a Māori artist but represent my iwi and I take the kaupapa of my work which obviously is around my tipuna, Tāwere Tamanui.
Ahakoa ngā miharotanga o te iwi o tā wāhi, nā tana hokinga mai ki te wā kāinga, ka tahi ka tino ki te atana hapū iwi hoki I te taumata wā namahi.
Ināne ka maroma te whānau a Tāwera ki ana mahi, nareira ka hia hia te whānau ki te tautoko.
He noho tahi me tana whānau whakatā ai te mahi mo tēnei wā. Engari he tauhou, he whenua hau kei mua I te aroaro. E toi tūai āna mahi ki te ao whānui. Irina Smith, Te Karere.